usia. Titeko ndina kia. The only thing I fear, nkukala opanda iweyo. Bena sipin on beer, mwena mutu mungo kala clear. Mwena ndepeze tulo so antopia. Aleke, aleke ni agambi. Musa ulete ndima, yomwe unga sanki. Don't say the hindi mbidi di mafuna uiwala. Usanyo zege poti yako inafala. Zapansipa tambo valibe kubisala. Uwalo bisidwa kutuwa limanyala. Ndetiga makala, tinako mana usweka. Timo mbigizane kuyenda mchikondi mudeka. Zoteka. Sunga Ndinamize, kuti sunga Ndinamize. Zilekata iwe ndi wangaka. Sunga Ndinamize, kuti sunga Ndinamize. Zilekata iwe ndi wangaka. Umatsi wazai windi nankutu kumfe. Olo wansaku wakumati ndi kusumuke. Mtima uta ukwide unga pulu muke. Kuopa kukweza misonzi ndi nga sungu nuke. Cause truly I love the idea of who we are. Zambili sindi konsa kuopa kukumudu. Angali kuna lembedwa sindi tandeka kukufuta. Ndadi mbikini tizaona iga suluka kusweni just us. Kawazanga kukutula ndi maviza mtindele. Ujisi ningate kuchula ndi ga Yesu da fast. Hanzago kukulu lazo muna grilida so kufuka laki. Sunga Ndinamize, kuti sunga Ndinamize. Zilekata iwe ndi wangaka. Sunga Ndinamize, kuti sunga Ndinamize. Zilekata iwe ndi wangaka.
Ukandi kumudwitsa umabwela ndokundipa tsanso chimwemwe. Mavuto sangale pere, usazitengere chifuwa.
Urenje na usia, ziteko nina kia. The only thing I fear, nkukala opanda iweyo. Bena sipin on beer, mwina mutu mkukala kia.
Mwina ndipeze tuwa antopia.
Sunga Ndinamize, kuti sunga Ndinamize. Zilekata iwe ndi wangaka. Sunga Ndinamize, kuti sunga Ndinamize. Zilekata iwe ndi wangaka.